Satane anyagazele ngifuna usho uamen mangabe kuukuthi kuhleli devil worship eduze kwakho liphuquze phansi lishe wena usho amen ngoba kunamandla la emlonyeni wakho hallelujah hallelujah oh hallelujah ake sihlabelele simdumise uNkulunkulu sigide njengo Davide owagide ebukhoneni benkosi hallelujah Hallelujah! Oba na bathi sizogida njengo David. Hallelujah! Okay. Ngithi mina uNkulunkulu inkosi yesimanga udale umhlaba kanye nasulu neswi lakhe.
singamthola phi uNkulunkulu nje
Oh, Hallelujah. Praise the Lord. 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 Babulisa ubatshela ukuthi wenze kahle wafika. The Lord is good. Babingelele nje, babingelele. Uba ungabi nankinga nje, ubabingelele mntakasekhaya. Noma lishisa ilanga kodwa babingelele. Babingelele, 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 babingelele. Uthando luka Jesu lona lungaka. Oh lungaka. Uthando luka Jesu lona ake ngibone izandla phezulu.
the name of Jesus. In the name of Jesus, I have a victory. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. I have a victory.
Hey, hallelujah.
Angos.
What's in my Kelwan? I have a victory.
I have a victory.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Noma bangakuthakatha.
Noma bangakuthakatha.
Noma bangakuhleba.
Noma bangakuhleba.
Kodwa ngiyanqoba.
Kodwa ngiyanqoba.
Ake nithi izandla zenu, ake nishale uNkulunkulu izandla. Praise.
Yes, Jesus. Hallelujah. Ankos.
Ake ngibone abantu abathokozile nje namhlanje. Mawuthokozile. Hallelujah. Okay, azehle izandla. Obana abantu abathanda umculo. Angithi siyawuthanda sonke umculo bazalwane. Baye bathi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Sike sifike silimelela inkonzweni kodwa meke baqala bahlabelela bangcwele. Sizibona siphila. Amen. Ngifuna nje ukuthethela lelo thuba njengamanje. Ngegama lenkosi sibingelela abefundisi bonke inceku zenkosi omama befundisi ake sibashale izandla kwelihle igama lenkosi. Amen. Yazi kuba umfundisi wakho bozoshaya izandla ume kakhulu ukikize ngoba manje akubona abafundisi
bethu.
Ngicela shala abefundisi izandla bazalwane. Phela labantu laba mesibashaya izandla kufuneka si understand ngoba abalali ubusuku nemini. Bayathandaza bathandazela thina. Alibonga igama lenkosi. Bawubona umfundisi wakhe vutha uNkulunkulu emsebenzisa. Ingoba kune closet aqale kuyona waqale wayofihlwa. Ayibonga inkosi ukuze may deliver message a deliver into a fresh enamandla evela from the throne room of God. Ayibonga inkosi. Sibingelele umama obaba intombi nentsizwa abangcwele bonke kwelihle igama lika Jesu omngaphambi kwenu babu makhaya babulinda. Ngiyakholwa ngisenisiwe ngiyamthanda uJesu angimilela ngoba ngingcono kunawe kodwa umusa kaNkuluNkulu osasivumele ukuthi sime kule ndawo. Amen. Ngisacela nje siqhwabele izandla usisi baqavile. Uzosibusisa nje just only two items. Simshale izandla bakwethu sikikize ngegama lenkosi. Amen. Ake simshale izandla azafike apha ku stage.
Perfumlo wam uyagu dumisa perfumlo uyagu dumisa perfumlo uyagu dumisa.
Ena.
Jesus.
Hallelujah. Abanye bazophuma la bacabanga ukuyokwenza izinto ezinto. Abanye bakhona la bakholwa bamazi uJesu. Sithi ngena nawe indawo isekhona. Uthi isandla sakho nje. Uthi I love you Jesus.
I love you Jesus.
Hallelujah. Uthi isandla sakho. So thethele inceka Jehova. Makaboshika la baba siyente. Siyabonga Nkosi uJesu.
Hallelujah.
Phakeme uncwele. Siyakubonga siyakubonga ngokugcwele twele umusa lotha siyakubonga Jesu siyakubonga 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 haleluya Baba wethongwele nguizolo nguwe namhlanje nguwe naphakade kubo bonke othixa akekho njengawe moya wethu ukulambele ukulangazelele uNkulunkulu wethongwele sithi bayede ebusuku namhlanje siza phambi kwakho awuvula umlomo wakho nawe usho something phambi kwakhe mekuthi ushaye izandla ushaye umbongo uJehova uphakeme ungcwele akekho njengaye The rose of Sharon, the lily of the valley, the bright morning star.